Uifungulie?
Ndio.
Hapana.
Twende.
Eh, si. This thing is massive, man. Kai ni kubwa. Hey! Niki bigi.
Mwanaume.
Eh,